Ko te take tuatahi, he rākau Pākehā, te nuinga o ngā rākau kai konei, kai whakarewarewa forest tāua e tuana, ko te nuinga o ngā rākau ki tēnei wahi, he Douglas fir, he radiata pine, he European larch, me ētahi atu tūmomo rākau no tāwahi, engari, ko ngā rākau kai raro e tupu ake ana, he rākau Māori no te ao tāwhito. Ki tōku whakaaro, me te whakaaro o te nuinga o ngā tangata mōhio mō ngā mea pai o te rākau paina, he tino tere te tupu o te rākau paina. Nā tērā mea, pai rau atu te paina, he rākau horoi i te hau. Te kupu Pākehā ko te sequestration o te carbon. Ko te rākau paina, te rākau pai rau atu o ngā rākau katoa, ki te sequestration of carbon. Koina te take tuatahi, te mea tuarua, ko te rākau paina, he whakaruruhau pai, he kākahu pai, he kaiawhina, he rākau tautoko mō ngā rākau Māori kei raro. I te wā e tai tamariki ana hau, ko tōku pāpā he kaimahi i te ngā herehere, he silviculture contractor. Te nuinga o ku mahi, kei rotu i ngā rākau paina me ngā rākau Māori. Ētahi atu wā ka mahi au mō Beef and Lamb New Zealand, te ropu tautoko mō ngā sheep and beef farmers katoa o Aotearoa. There's some very good work done in farming around environmental mahi, and a lot of that relates to the planting of riparian strips around waterways with some smaller and medium-sized plants such as harakeke and some of the smaller natives. There's also a lot of good initiatives underway in the farming sector. However, in my perspective, many of the farming leadership rōpū have steered away from the proactive and positive use of pine as a canopy cover to enable large-scale transition to native by using the pine as a first plant and then nurse cropping through thinning and through some tending practices to encourage eventual transition to native. I left the farming industry because my passion is to see the kākahu for Papatūānuku restored, and that relates basically to more trees, more planting, whether they be pine or native or both, and whether they be transitionary from pine to native. So I believe that while there is some level of acknowledgement of this need in the farming sector, there is, in my opinion, there was a great opportunity to drive that transformation. And we know that climate change also is supporting the need to drive that transformation of our land. We're one of the most deforested countries in the world, and we are in a situation, in my opinion, that is desperate with our native biodiversity, our tikanga o Neherā, our tikanga Ngāhere, etc., to see that restored, and to see that restored significantly, not in a piecemeal fashion. We know that with Māori, Māori have excelled in farming, and Māori have particularly excelled in forestry. We see throughout the Central North Island and other rohe, Māori large forestry contractors, Māori in corporate forestry, Māori in training, many Māori working in forestry. And so we have a natural propensity to diverse uses of whenua in primary production. Māori are much more fluid, much more flexible, and much more able to adapt to the changing times and the changing winds of time. As we saw Neherā with many of our great ancestors like Apirana Nata, etc., where they adapted to the times and they undertook the land practices that were optimal for those times. So now that we are in a changing environment with climate change and with the biodiversity restoration, which is becoming much more prevalent in the public arena, my expectation is that Māori would lead that transformation, and would be right at the fore of the restoration of ngāhere kei runga whānui i ngā whenua katoa o ngā rohe o Aotearoa. Ki tuku whakaaro ko te nuinga o ngā iwi organisations o Aotearoa me te nuinga o ngā ahu whenua trusts, he whakaaro pai rātou ki ēnei whakaaro e pā ana ki te whakato rākau whakato Ngāhere Hou mo te whenua. Nō te mea, ko wai kei raro i a tātou katoa, ko Papatūānuku kei raro nei. He aha te mea nui mō Papatūānuku, tōna kākahu. Tōna kākahu, he aha hoki te kākahu, he kainga mō ngā manu, he kainga hoki mō ngā rākau, mō ngā rongoa, mō ngā kai. He Ngāhere te kākahu mō Papatūānuku, ko tēnei te kaupapa nui mō iwi Māori, mō ahu whenua trust Māori, mō tangata Māori katoa o Aotearoa.